nyuma yo kuba dusoma ku mazi kabisa reka tugaruke twinjire na makuru yacu tuyahere neza na neza. Ndavuga mu gihugu cy'Ubwongereza, mu gihugu cy'Ubwongereza hari koraba mace, ndavuga ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi wa mungu mace zari zimeze neza cyane. Ni mace zatanguye ndavuga igenekerezo rya 30 kwezi kwa gatatu 2024. Mace ya mbere yabaye igihe cy'isaha y'8 n'iminota 30 ku kibuga cyiza cyane cy'umugwi wa Newcastle United, bariko barakira ekipe ya West Ham United, bitsinda bigera kuri 4 ku bitsinda bigera kuri 3, nibyo byaje kuba biboneka ku ntsinzi ya Eddie Howe ndetse n'abasore biwe. Mace ubona ko yarimwo ibitsindo byinshi, yarimwe amakosa menshi, ekipe ya Newcastle yaje kuba isubira kubyura umutwe. Ku munsi wa gatandatu twaje turabigaruka ko turavuga tuti ni match ya ekipe zigera kuri 2 bose bari ko bararondera ndavuga ikibanza muri
Europa League,
muri Europa League cyangwa Conference League muri rusange guserukira igihugu cy'Ubwongereza ku mugabane wa Buraya. Ariko amahigwe yaje kuba twengera nde yaje kuba twengera ekipe ya Newcastle igitsindo cyabo cya kane cyaje kuba kiboneka mu minota ya gasunuzo. Ariko yari match ubona ko ababa bitwa ba Mohamed Kudus, ababa bitwa ba Alexandre Isaac bose bari ko baragerageza kurondera intsinzi, ariko amahirwe za kuba twengera ekipe ya Newcastle United.
Ugiye kuraba ekipe ya Newcastle ni ekipe novuga ko yari yatanguye neza muri Premier League, kuko yatanguye iri mu makipe ya mbere. Urumutse ekipe ya Newcastle ni ekipe novuga ko uri kuraraba ugwego bariko sugwe kuvuga ngo bazorangiza bari muri zine za mbere zizo kina UEFA Champions League umwaka uze. Ni ekipe ya Newcastle ubona ko ariko baranigana kugira ngo bakine Europa League cyangwa Conference League ngo ariko arabivuga. Mu gihe ekipe ya West Ham nayo ni ekipe nayo novuga ko nayo nyene ari ekipe itanga challenge mu gihugu cy'Ubwongereza. Ekipe ya West Ham ifite abasore agiye batandukanye abanyaruka bise wa Mohamed Kudus, abasore agiye ubona ko bagerageza no gukinira hamwe. Mu gihe kuraba uno munsi yaba West Ham yaba Newcastle na ma ekipe ari karanigana kugira arabe yuko yorangiza ari mu bibanza byiza kugira ko kina Europa League canke Conference League. Rero novuga ko ni Newcastle ubona ko kundwi yahera bari baje baratakaza no munsi nico yitumiye weekend bagaragaza ushamo inguvu nyinshi kugira bikundike ishobore kuba yoronka insinzi kugira bikundike zokine Europa League canke Conference League.
Bitsindo byaje kuba biboneka kirikare cyane kabisa witwa Alexander Isaac wa Newcastle kuri penalty ku munota wa gatandatu, mu gihe Michael Antonio ku munota wa 21 araza arakigombora uwitwa Jared Bowen atrekamo cya kabiri, mu gihe Mohamed Kudus nawe yari yaje atrekamo gitsindo biba bitatu ku gitsindo kimwe. Birumvikana bagiye kuba baruhuka ndetse ku munota wa 48 ekipe ya West Ham yari imbere n'ibitsindo bigera kuri bitatu byose, mu gihe Newcastle bari bafite igitsindo kigera kuri kimwe. Ariko nubundi Alexander Isaac kuri penalty araza giterekamo uwitwa Harvey Barnes no yaje kuba asongera isibe kabisa aterekamo double ku munota wa 83 ndetse no ku munota wa 91 na rimwe urukino n'uwitwa Harvey Barnes yaza kubaterekamo bitsindo bigira kuri 2 na 4 zatuma ekipe yiwe ya Newcastle ubaza gutakona amanota agira kuri 3 ku munsi wa gatandatu, mu gihe ni match yaje kuba igihe cy'isaha 11 y'umugoroba ekipe ya Tottenham Hotspur nabo byagoranye kabisa byakomeye cyane baje kuba bakora byiza cyane baza kuba batsinda ibitsindo bigera kuri 2 ku gitsindo kimwe batsinze ekipe ya Luton Town. Luton Town ni yatanguye no kuba inakibona hakiri kare cyane kabisa gitsindo cyari cyatsinzwe ni witwa Chonge kabisa ku munota wa gatatu kuri pasi yarawe ni witwa Rose Barkley. Ariko ekipe ya Tottenham Hotspur bavuye kuruhuka baraza ababikora neza cyane uwitwa Issa Kabore arabanza yiterekamo igitsindo ariya, mu gihe kapiteni kabisa ubita Heung-min Son kabisa aza kubaterekamo igitsindo cya kabiri ku minota 86 bituma ekipe ya Tottenham Hotspur yuwitwa Ange Postecoglou barashobora kuronka amanota agera kuri 3 biza kuba binatuma ekipe ubwayo nayo iguma muri course.
Ekipe ya Tottenham Hotspur inovuga ko ari ekipe ya jiga tanga challenge ku makipe nka Manchester City ama ekipe agiye atandukanye. Ugiye kurana no munsi bagiye kuba ariko barikina na ekipe ya Luton Town bagarukanye biswe ba James Maddison hagati mu kibuga bari kwagenda vyitwaramo neza kwagenda batwereka urukino rwiza abiswe ba Son captain wa ekipe ya Tottenham Hotspur no bari bibereye bari kwagenda babikora neza ugaja kuraba inyuma ha ekipe ya Tottenham Hotspur hari huzuye ukaja kuraba ekipe ya Tottenham Hotspur nanye ni ekipe na kwirikiranaga no gira yako ikina Europa League nkuko ubona yandi ma ekipe ariko agikagenda anigana. Ni ekipe ya Tottenham Hotspur muri UEFA Champions League uno mwaka arana kuba dushobora kuba batazogenda bivanye ni nyikibanza barimo ko arabazine za mbere ekipe ya Tottenham Hotspur no muzi muri zine za mbere nkirimwe kandi arana kuza muri zine za mbere biranagonye ni ekipe ya Tottenham Hotspur ubona ko nawo nyine bashaka kuzokina bazorangiza bakinye Europa League ni umuko cyubona ko ari karagerageza kuba atanga challenge ku makipe agiye atanu mu gihe ekipe ya Luton Town ni ekipe dahagaze neza muri Premier League no muzi ekipe ya Luton Town ni ekipe navuga ko hamwe batagiye bgize ngo bahindure ku matches zigiye zogenda zikurikira turashobora kubona ikorokera muri zone rouge ugasanga ekipe ya Luton Town turayibuze muri Premier League mu mwaka uzi
tugasanga ekipe ya Luton Town turiko turagenda tibura Sheffield United muri ndurukino rw'ibisazi yari kiranganya na ekipe ya Fulham itsinda bigera kuri bitatu kubindi mu gihe Nottingham Forest nayo yari kiranganya na Crystal Palace gitsinda kimwe kukindi mu gihe ekipe ya Chelsea kabisa the Blues kukirara neza na neza kuri Stamford Bridge bariko baranganya na ekipe yitwa Vincent Company ndavuga ekipe ya Burnley bitsinda bigahe bitsinda bigera kuri bibiri kubindi ekipe ya Chelsea ni yatangiye kuba ikibona hakiri kare cyane kabisa biciye kuri Cole Palmer kuri penalty za kuba yitransforma neza cyane mu gihe uwitwa Kieran yaje kuba gombora baje kuri bagiye kuruka ari gitsinda kimwe cha Chelsea kusabwa bwa Burnley ariko bavuye kuruka ekipe chika igombora ariko ku munota 78 n'umuntu witwa Cole Palmer n'umuntu araza atereka mu gitondo cha kabiri ariko match igirirangira ku munota 81 witwa Oshi ku passing za cyane witwa Kieran araza atereka mu gitondo cha kabiri match iza kubirangira ari bitsindo bigera kuri bibiri bya Chelsea ku bitsindo bibiri bya ekipe ya Burnley ni ekipe muri rusange bonako ekipe ya Burnley yari yariye na Rudi Hakirikare cyane biciye kwitwa Asinyo ku munota wa 80 ine urukino ariko ekipe ya Chelsea yuwitwa Mauricio Pochettino biza kuba byanka yuko ekipe ishobora kuronka amanota 3 imbere ya Burnley yari yero
ugiye kuraba ekipe ya Chelsea Chelsea yo muri FA Cup Chelsea yo muri Carabao Cup Chelsea iratandukanye na Chelsea yo muri Premier League Chelsea yo muri Premier League uno munsi razigatsinda buke ikanganya buke igatsindwa ni ekipe ya Chelsea ugiye kuraho kuri kurabivuga yaje kugabara na ekipe ya Burnley ekipe ya Chelsea ravye Swade bafise ukaraba abiswe ba Palma ugashira ko abiswe ba Raheem Sterling bari mu kibuga ugashaka amazina agiye atandukanye muri ekipe ya Chelsea na ekipe ya Chelsea ubona ko yari yuzuye guhereye mu igori gushika imbere no musaje kugarana ekipe ya Burnley ekipe ya Chelsea mu kibanza kibi hari mu kibanza cy'icenda cy'icumi ni ekipe ya Chelsea zadukiye kubona iri mu bibanza bine vya mbere cyangwa bitanu vya mbere bivanye n'abakinyi ba Chelsea ekipe ya Chelsea ni ekipe yakoresha amahera menshi mu kurukurita abakinyi muri Premier League ni ekipe ya Chelsea ugiye kuraba muri rusangi kuza kunganya na Burnley inovuga ko uyu mukocha Mauricio Pochettino nabiza kuba biza bimukorako biza kuba bimukorako kuko uno munsi ntari mu bibanza byiza prezida wa ekipe ya Chelsea uravye amahera akoresheje ni umuprezida ubona ko atangwe kuba yidoga
yamaze kuba anatangaza yuko 2027 ngo ekipe kabisa arayishira ku isoko ngo ibintu kabisa arabona ko bitari ibyiwiwe muri rusange ekipe ya Chelsea ubona ko nivyo bari batanguye match bameze neza cyane babona ko bariko bararuganiza hagati mu kibuga ariko aba defenseur ndavuga ba Axel Disasi ishaka baba baciriwe ubona neza cyane ko byari ko biranka kuri bashobora kuba banakomunikana kuko abiragoye gutahuza umuntu ekipe yamaze kuba ijya ikarate itukura ukanayitangana kuba n'icyo gitsindo terakura kura kugombora ariko ekipe yo kwa gumutsinda nabo bakugombora nivyo na ekipe ya Chelsea ne witwa Mauricio Pochettino bakunze kuba ba mu Breminga bakunze kuba bagira byinshi baramuvuga ko ariko nawe yaje kuraba ekipe yiwe nawe waje gusanga ekipe yiwe bundi nibyo ntabwo baramenyerana baherutse gutakaza uyu Romeo Ravia sere ntabwo agiye kubagaruka mu kibuga ariko abitwa ba Moses Caicedo barahari ba Enzo Fernandez barahari bameze neza cyane ashira ko nivyo bari baherutse n'ubundi kuvunikisha umunyegori wabo ndavuga witwa Robert Sanchez yaraherutse gusubira mu mvune kapiteni wabo ntabwo hari ndavuga RC James ariko muri rusangi ama atuca nk'abasore bamufasha gushika kuma resulta gye ameze neza cyane bitandukanye no kubona ekipe ya Chelsea zakunanirwa na ekipe ya Real Rouge abasore yarabafise bavuze ko Palmer umusore ameze neza cyane abafise aba
Raheem
Sterling bashobora kuza bakakurundira mu byo bitsinda bimeze neza cyane ba Nico Jackson nabasore bakunda ko babona kwane ariko biragoye cyane kuza gutahuza umukunzi wa Chelsea ukuntu ekipe iri kirabona amanota agera kuri atatu ubwo hajemo na kandundura kunganya na ekipe yari ikarate tukura hakiri kare cyane mu gice cya mbere ugakina ugatsinda nabo bakakugombora biba bigoye cyane
nubwiye kuraba muri rusange uko ariko rugenda ubivuga uravye ekipe ya Chelsea ukaraba kinyo afise hagati mu kibuga uno munsi nk'aba ba Enzo n'abakinyi baje muri Chelsea baguzwa amahera menshi n'umukinyi ataje munsi miliyoni 100 ugashaka uyu muhize Caicedo avuye kwa ekipe yande kwa ekipe ya Brighton raba amahera bamuzanye ko ntiyari munsi miliyoni jana ugashira ko aba Nicola Jackson baje no mwaka nkuko unuma kabaye yabaye flop yavuye mu Budagi abimeze neza muri equipe ya Leipzig ariko agenda atsinda bitsinda byinshi yashitse kwa Chelsea imvune ziramutsinjikaje kwa Chelsea ntavya ari karabafasha yo novuga ko na Chelsea ugiye kuraba no bavuga ko uyu Mauricio Pochettino nanye nabakinyi yazanye abenshi bari kwakugwa ko n'imvune bari kwakugwa ko n'imvune kandi nabafite imico mu kibuga uraneza ko ataramenyerana cyane ugiye kuraba nka Moise Caicedo wo muri Brighton atanukanye na Moise Caicedo wo muri Chelsea ugiye kuraba Enzo umupira yerekana muri Coupe du Monde ari muri equipe seka y'igihugu ya Argentina cyangwa karaba ari muri equipe yo hariya muri Portugal ukaraba ivyo akina muri Chelsea biratandukanye cyane uri kuraba ari hagati mu kibuga urona neza neza ko abakinyihonye ni bataramenyerana bonye no hagati yabo ukajya kuraba ku ruhande rw'imbere iya attaque ya
ariko tuje tukavuga ngo bakinyi ntabwo baramenyerana baraza kuba bamenyerana ryarise kuba tuvugana sezo isigaje matches zike cyane Sezo isigaje matches zike cyane barasigaje match umenga match munani nyimba ntihenze ariko ekipe ya Chelsea numwe turacicaye turavuga tuti ekipe ntabwo baramenyerana baraza kuba bamenyerana ryari araza kuba saba iyi n'imyaka igera kuri 2 kugira ekipe ishobora kubinywana nibyo twakunze kuba tunabivuga ni ekipe ya Jego spending amwe amafaranga atari make ndavuga mu isoko gigura nigurishwa ry'abakinyi rero abakinyi bose kugira abaze bananywane canke wowe uri nk'umumenyereza nka Mauricio Pochettino kugira ngo bize kuba bikorera kuza ku managinga ngo premier mabaza kuba bibonamwo ikintu citwa ubustare bivanye n'amafaranga baje kuba banaguko ukwitwa Moses Caicedo nyimba gutwe imiliyoni jana na 50 hariya birakoye kuza ko wewe nk'umumenyereza ngo uze kuba umwicareka yaguzwe amafaranga nkawe Cole Palmer urabye amafaranga bamuguze tereka kwitwa Enzo Fernandez ashiraka baba Christopher Nkoku urize gusanga bagiye babagura amafaranga ari hejuru y'imiliyoni 670 na abo nabo bakinyi umaze kubashikana nk'umumenyereza premier mu fise pressure abakinyi baba bakeneye mu kibuga Paris kwe babaguza amafaranga atari make nawe biraza ko bagusaba akazi kenshi nk'umumenyereza ndetse umufana hari biraza ko babigora ukundi uza kumusigurira ati nakana mwicaritse bivanye n'umusaruro mukera karata nibyo byaje ko babiba mu equipe agiye atandukanye abakinyo bagiye kuba bagugoma amafaranga menshi nawe ari kindi kintu baza kuba babona mwari kindi hari yindi po babibona ko ugasanga na football yiwabo birabagoye kuza ngo bayidevelop ko nyimba warabonye Moses Caicedo kwa equipe ya Brighton and Dover Albion yari umusore ameze neza rero birakoye kuza kumvisha abantu ukuntu gwego gwego gwasubiye hasi uko bukeye uko bwije kwa equipe ya Chelsea n'amafaranga yaguzwe nasho bakoreka ramuremera
na mahera ara imiliyoni zababa zirenga ijana
imiliyoni ijana na ari umusore nka Moses Caicedo uvuye kwa Brighton kuri sezo imwe gusa yaragize nziza cyane kwa ekipe ya Brighton ugacumugura amafaranga nkayo navyo muri rusange nibaza ko byo ari byo bintu biri kubiragura ekipe ya Chelsea hanini ni make ya yo kugera ndavuga kumumenyereza abo basore ndetse no gukora mu mutwe w'abakinyi kugira ngo baze bisante areze bumve yuko nyimba bari muri ekipe ya Chelsea bumve yuko nivyo ari byinshi bashaka kuba banakora kwa equipe ya Chelsea ariko premier babanza biyumve bameze neza cyane muri bo matches ariko zirabandanya Chelsea vyanka kabisa ariko bana mafu yari kiratsinda equipe ya Everton ibitsinda bibiri kubusa nako kuri kimwe mu gihe Aston Villa nawe muri course barimo nubundi yo kurondera big 4 ntabwo bari ko barahagarikwa cyane ibitsinda bigera kuri bibiri kubusa bwa equipe ya Wolverhampton Wanderers nivyo byaje kuba bitandukanya Ezo mpande zo tukwariza ibiro witwa Ezra Konsango ndetse n'uwitwa Musa Diaby nibo baje kuba bakora akazi kwa Aston Villa ekipe y'uwitwa Unai Emery.
Emery Unai novuga ko hariyo impinduka azanye muri ekipe ya Aston Villa. No musi ekipe ya Aston Villa ni ekipe ona ko iri muri ekipe zine zihagaze neza muri Premier League. Ni ekipe novuga ko yaje igahanga izi ekipe nka za Manchester City kana itsinda. Ni ibara nagabo yara na Manchester City ekipe ya Aston Villa. Ni ekipe ya Aston Villa giye kuyiraba no musi. Ni ekipo na kwikiranika na kugira ko yorangiza iri muri zine z'ambere kine UEFA Champions League kandi ugiye kuraba no munsi challenge yako baza batanga kwa ama ekipa giye atandukanye muri Premier League ni ekipe ya Aston Villa nako izishobora kurangiza iri muri zine z'ambere
ni ekipe ya Aston Villa banako ishobora kurangiza iri muri zine z'ambere kuko bariko banabikora neza cyane kandi ibintu bigenda abimeze neza cyane urundi rukino rwariko rurahuza ekipe ya Manchester United bakigwa ku kibuga cy'Jatane cha Brentford kabisa match za kubirangira igitsindo kimwe ku kindi ni match Manchester City na Manchester United bari bagarukanye abasore babo batari bake awitwa Amazon Mount yari yagarutse avuye mu mvune tereka ko baba bari Sandro Martinez nawe yari yagarutse avuye mu mvune awitwa Harry Maguire nawe yari yagarutse ko kuko avuye mu mvune abagiye batandukanye uretse uwitwa yunyakubahwa musore wa hagati mu kibuga yavuye kwa Real Madrid uwitwa Casemiro ari mu mvune ariko abandi bose bari bagarutse bameze neza cyane match yaje kubirangira igitsindo kimwe ku kindi ibitsindo byaje kuba binaboneka vraiment match iza kuba inarangira match bongeyemo iminota itari mike iminota yababa 10 hariya match iza kubirangira rero uwitwa Mason Mount aterekamwe igitsindo ku minota 93 ariko bidatebye inyuma y'iminota nako ku minota 96 ariko bidatebye inyuma y'iminota igera kuri 3 ku minota 99 uwitwa Ajer aza kuba agombora igitsindo cy'uwitwa Mason Mount equipe ya Bradford iza kuba igira byiza cyane inota rimwe yari rihageje kwa Brentford ariko kwa Manchester United nabo muri kuruse barimo bibandanya bibashira inyuma cyane ya ekipe ya Tottenham Hotspur ndetse na Aston Villa
nubwiye kuri aba ekipe ya Manchester United ukaraba kuruse barimo ni kuruse kugira baraye kuboza kuba muri zine za mbere kugira baraye kokina Champions League y'uno mwaka uza kugiye kuri ekipe ya Manchester United ni ekipe novuga ko uno munsi uravye amahera bakoresheje mu kurokita akinyo bagiye batandukanye uno muzi nkara ukaza kuraba imvune z'abakinyo bagiye batandukanye ziko ziraza zibakoraho nka Eriksen kubavuye mu mvune ariko araza kwitora neza muri ekipe ya Manchester United urana ko uyu mwana akiri muto ko Bimane yamaze kuba mutwara ikibanza ukaja kuraho nkora ko bavuga biswe ba Ari Magwaya bari bagarutse mu kibuga ugashaka ko aba amazina agiye atandukanye ariko azava mu mvune ekipe ya Manchester United ni Ten Hag uravye conference de presse Ten Hag yatanze akavuga yuko akine ko ekipe ya Manchester United iza kuba irangiza iri muri zine za mbere ukindi kine kugira ikine Champions League mugundo mu zine ekipe ya Manchester United ubona ko bari amazi matches atubadatsindwa baza guhagarika na ekipe ya Manchester City uno munsi baje kuba bagira baje kuba bagabura ni ekipe iyi ekipe bahuye muri weekend baje Brentford baje baragabura ni ekipe ya Man ubona ko kuza muri Big Four nabo bizona bagora ivanya na makipe ari imbere yabo no munsi imbere yabo ari ekipe ya Tottenham Hotspur hari Aston Villa nazo ziko zigenda zisinda yewe novuga ko nakazi kadasanzwe kaza kokogwa n'uyu mukocha Ten Hag kugira ekipe ya Manchester United ze kurangiza muri Premier League ihagaze neza
kugira ngo ducubire kubora ndavuga Red Devils chanke amashetana tukora ya Manchester United ashika hehe ashika muri bane bashobora kuza gukina andavuga icitwa Ligue des Champions kumwakuza mugihe kumunsi wejo igeje sa icenda Brighton yariko ira atana mu mutwe na equipe ya Liverpool kuri Anfield Road Park uwitwa Daniel Welbeck ku munota wa kabiri gusa yaramaze kubakora byiza cyane ariko Luis Diaz ndetse n'uwitwa Mohamed Salah baraza none bagumiza equipe ya Liverpool hejuru cyane kabisa equipe ya Liverpool abifashijwe n'uwitwa Jurgen Klopp kabisa equipe yayi itwaye neza cyane ekipe yaje kuyikora neza cyane imbere yitwa Roberto De Zerbi nawe atameze nabi ekipe nayo irikira namwiruka inyuma ngo aza kuba anayikoca kumwakuza nyuma yaho uwitwa Jurgen Klopp azo baviriye kwa ekipe ya Liverpool navyo ku munsi wacu nabonye yuko yo bari filosofi nziza cyane bo babazanye kwa ekipe ya Liverpool mugihe uwitwa Roberto De Zerbi yoba aje koko munsi wacu yabigaragaje nubwo atacuwe ko baronka amanota agera kuri 3 ariko nakazi gakomeye cyane kakozwe na kapiteni Virgil van Dijk ndetse n'umunyezamu kere ubona ko ekipe ya Brighton ubundi yakinye neza cyane ariko abaza kuba babora amahirwe yo kuba baronka ibyo bitsindo byinshi ariko amahirwe make ekipe ya Liverpool yaronse baje kuba bayabyaza umusaruro Mo Salah inyuma y'igihe kitari gitatari karabona ibitsindo yaje kubagarukwa n'ubundi gusubira gutsinda ari
Mohamed Salah ku munsi w'ejo igitsindo yakibonye ku munota 65 ariko cyane na ekipe ya Brighton uno munsi n'ekipe ya Brighton ubona ko ikoshwa n'uyu mukocha De Zerbi n'umukocha ariko arifuzwa na ekipe ya Liverpool ku munsi w'ejo novuga ko yari match itoroshe hagati ya Liverpool ndetse na Brighton uyu Klopp ubona ko yagerageje kuba ahindura umukenyoro yari karakoresha muri fase muri mita ya mbere giye kura muri mita ya kabiri aho byinshi ekipe ya Liverpool yagira ahindura imbere ya ekipe ya Brighton ekipe ya Liverpool ubona ko harimo abasore ubona ko ku munsi wejo bakoze akazi kadasanzwe duhereye kuri kapiteni wabo uyu wiswe Van Dijk ku munsi wejo yerekanye urukino rwiza ugaza gushaka aba Mohamed Salah ugashaka uyu mwana kiri muto Diaz ubona ko ari kagenda yerekana ugwe ugwiza kuri ekipe ya Liverpool match yakinye kwa Man City nta utayibonye uno munsi kwa Brighton baje kuba batsinda byatumye ekipe ya Liverpool za icisubira no ku mwanya wa mbere muri Premier League ni ekipe ya Liverpool ubona ko bari kumwe n'uyu Jurgen Klopp ariko araza batwereka challenges zikomeye uno munsi ekipe ya Liverpool turashaka kubona itegeka igikombe cha Premier League ko arafite n'amahirwe menshi yo gitahukana baramenye bana ba mbere hari hasigaye match navuga zitari hejuru ya 10 ni match 8 cyangwa 9 kugira Premier League ihere ni ekipe ya Liverpool navuga ko yirikikoresha ingufu nyinshi kandi navuga ko noyo Jurgen Klopp amaze kuba amenya kuba asoma abantu bana bakiri mutabiswa ba Elliot ugashaka amazina agiye atandukanye hagati mu kibuga uno musa ramenya ati nuneze akeneye ku munota uyu n'uyu kugira ashobe kuba atanga challenge nziza mu kibuga ni ekipe ya Liverpool ugiye kuraba uno munsi nta utoye amahirwe yo gutahukana Premier League ivanya n'umusaruro ariko bazaberekana mu kibuga
ni n'abasore bagiye batandukanye na Dembo na Kumusi Wejo batari ko baragaragara mu kibuga nk'abitwa ba Andre Robertson ntabwo yararimo abitwa ba Alexander Arnold nawe ntabwo harafite ikibazo cy'imvune ariko abasore benshi abitwa ba Ibrahima Konate umusore yari kuri bench ariko na Jembona abana bakiri bato kwa ekipe ya Liverpool uwitwa Jurgen Klopp ariko arabaha icizere kandi nabo bariko barakora umusaruro umeze neza cyane nk'abitwa ba Kwansa Jarrell Kwansa muri defense atereka ko uwitwa Conor Bradley kuri nimero 2 nawe ni umusore ariko aragenda abyitwaramo neza cyane kubona ko ariko aratanga akazi kuri nimero 2 twibagije cyane uwitwa Alexander Arnold ivunika giwe nta abantu barako baranabivuga ko kubera iki uwitwa Conor Bradley ariko araza akazi biri gihengeri ciwe neza cyane kandi kubona ko zaba za passes ziva mu itsindo yaba ya mipira ubona ko kuza gukuvura abatakacha ba defensere abakse biwe urabona neza cyane ku mwana arahari kandi ariko abyitwaramo neza cyane uwitwa Joe Gomez kuri nimero 3 ariko arakina kandi ariko arakina ari Sanford nta kibazo na kimwe yifitiye Adiana mo hayano gutumwa ko muri equipe nationale byo navyo biba biriko birerekana yuko umusore ariko atanga performance imeze neza cyane mu kibuga ukaza gushira ko abagiye batandukanye hagati mu kibuga twabonye witwa Wataru Endo ameze neza cyane hagati mu kibuga Dominique Szoboszlai abitwa Ruiz Diaz wewe amuri no misa rahitse cyane equipe ya Liverpool muri rusangi abasore bose afise yaba witwa Jurgen Klopp raba mwiza ariko basamisha umunyezamo wa kabiri Arsene Becker ntabwo ariko umusore ariko aritanga kandi ukabona ko ariko akora akazi kameze neza cyane yatanze akazi kameze neza cyane kwa Liverpool bakina na Man City yaje n'umuntu arabigaragaza ku munsi yaje ariko bakina na Brighton yakoze ameze neza cyane muri rusangi ni ekipe ya Liverpool ugerageje kuraba imatch banasigaje akagerageza kuraba n'umurindi bariko ugiye kuvuga ko ekipe ya Liverpool ishobora gutwara igikombe ku mwaka uza ntawo ariko arabesha cyane kandi byaje kuba binatuma banafata ikibanza cya mbere no mata 67 ku munsi wejo ku munsi wejo ubwo bari baje gutsinda byaje kuba binabaha nako karyo ndavuga ikipe ya Liverpool kuza n'ubundi nabo bashobora kupansa mbere yuko witwa Jurgen Klopp ashobora kubasezera neza
novuga ko ugiye kuraho ko ariko arabivuganije na ni Jurgen Klopp ubona ko yagerageje kubaka ikipe ya Liverpool kuva atahukanye ikombe cya Premier League 2019 ariko umuntu amazina agiye atandukanye ubona ko n'uno mwaka ubona ko yagerageje kubibaka bushasha wavuze umwana kiri mutaje gusubira Alexander Arnold mu gihe Alexander Arnold yaragiye mu mvune ukarabi mediane yabirimo ba Makarista ugashaka ko uyu Endo n'uyu Dominique ugashaka ko ukaraba aba ba Elliot bose nabanona kwa kiri batumure equipe ya Liverpool ukaraba ataki biri ko abantu neze ba bagiye ugashaka ko no Mohamed Salah ni ataki meze neza cyane ni equipe ya Liverpool kiretse Mohamed Salah na Virgil van Dijk ndetse no Munyegore Arsene Becker kubona ko abandi bakinyi bose Arnold ubona ko abandi bakinyi bose ubona ko ari bashasha ni produit nziza y'uyu Jurgen Klopp yagiye arizanira rero navuga ko Liverpool uravye forme barimwo uravye style de jeu bakiniramwo uravye ukunge n'abakinyi bari determine ni ekipe ya Liverpool ubona ko gutahukana ikombe cya Premier League barafisa amahigwe menshi kuko no munsi ama match akomakome bagiye barayakina ekipe ya Man City barakinye ekipe Arsenal barakinyera n'abatsinda ama ekipe agiye akomakomeye mu gihugu cy'ubwongereza baramaze gukina ni ekipe ya Liverpool ugiye kuraba nabonye n'ubwo barafise confidence yo kuba batahukana ikombe cya Premier League cy'uno mwaka
barafise confidence yuko bashobora gutahukana igikombe cha Premier League y'uno mwaka ni mugiye ku rundi ruhande match yatumye ekipe ya Liverpool bafatanyiriza neza ikibanza cha mbere yari match yabayigihe cy'isaha 11 n'iminota igera kuri ingahe iminota igera kuri 30 neza na neza ku kibuga ciza cyane Etihad Stadium mu mahagarikeza gato.